bakunzi bacu turabahaye ikaze. Uku kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2014 kwabaye ukudasanzwe ku Barundi biciye kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, kuko yaronkejwe ubushimwe kubw'ibikorwa byiza byo kugarukana amahoro, umutekano, umwumvikano atari ngaha mu Burundi gusa ariko no mu makungu. Kizikidari yaronkejwe ku igenekerezo rya gatanu Ruheshi mu gihugu cy'u Faransa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abasoda bagarukana amahoro ku isi. Izatumye abakizigeza w'ingabo zigarukana amahoro mwarashoboye kubikurikirana mu biganiro vyacu. Reka rero tugaruke kugashimwe se Barundi yaronkejwe ku igenekerezo rya 2021 Ruheshi uyu mwaka hariya Giraba muri Maroc, aho yararamutse yitaba ibikorwa by'inama igira 2025 yishyirahamwe Crans Montana. Iryo shyirahamwe ryamuka mu gihugu cy'u Busuwisi rikaba ryavutse mu mwaka w'1986 rikaba ryiyemeje gutera intege ibihugu bikomeza ivyo gufashanya amahoro, umutekano, ubwigenge, intwari ibereye agateka ka muntu wese n'ibijanye n'iterambere rirama mu bihugu byo ku isi yose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari umwe mu banyacubahiro baraho mbere yizewe kuronswa ko gashimwe. Reka ndakuyage Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubasha ndagukeje. Ahejeje kuronswa ko gashimwe akaba yarashikirije ijambo ryakoze ku mutima w'abaraho, aho yamenyesheje ko abantu batokwigera bihebura mu buzima bariko bacamwo, kuko uhereye kuri wenye n'ubwiwe yaciye mu buzima bugoye cyane kandi n'abandi Barundi bari mu ngorane zidasanzwe bivuye ku ntambara igihugu carimwo. Biboneka koko ko bivuye ku mutima niko guca atura gashimwe ubwa mbere Abarundi bose.
Je dis son prix et premièrement au peuple burundais.
Kuko naho baciye mu magume akomeye ububerekana ko ari abagabo koko mu bikorwa vy'amahoro no guteza imbere igihugu. Mbere se Barundi akaba bishimira Imana. Yarongeye atura ko gashimwe umuryango wiwe, kuko nawo wihanganye bidasanzwe mu ntambara igihe atari kumwe nabo. Atura ko gashimwe kandi abafashije bose igihugu cy'u Burundi gusubira kuronka amahoro pour plaider. Adoma ko urutoke kuvya umwihariko uwahoza twara igihugu cha Tanzania ari nawe yafashije kukironsa intaye y'ukwikukira mwarimu Julius Nyerere, uwahoze atwara igihugu cha Afrika y'Epfo akaba yaragwanije n'intwaro karyanisha miryango Nelson Mandela, eka n'ubutwara ubu igihugu cha Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi acyarashima ko u Burundi naho bwagize ivyago ubu ni nyishu ku bindi bihugu bikirangwa n'imidurumbanyo n'intambara. Ati amahoro arashoboka biguma canke vyoroha, ati abantu boguma n'umwizera. Usanzwe arongoye ishyirahamwe Crans Montana Jean Paul Carteron akaba yaramenyesheje icyatumye bahitamwo nyene cyubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Monsieur Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, vous êtes parmi les leaders d'une génération qui était plus que nécessaire.
Ati twararondeye hose kugira turonke abantu bitanze kuri iyi si barondera umwidegemvyo, demokarasi, agateka k'umuntu, no kuvuga amahoro ku isi. Petero Nkurunziza turi niteka ryo kubakira hano muri umwe mu barongozi mu karere muherereyemo bahuye n'amahano imyaka myinshi namwe nyene bibakorako ndavuga mu majambo make ariko akomeye no vuga yuko ari mwebwe soko ry'iterambere ry'igihugu cyanyu Jean Paul Carter acyahamagarira makungu kwizera igihugu cy'u Burundi mu gushira imitahe yabo cyane cyane mu by'uburimyi mu by'umuyaga nkuba ati mushira imitahe yanyu mu by'ubutare kandi buriho ni bwinshi bwo tumika igihugu cy'u Burundi gitera imbere cyane nk'uko umukuru w'igihugu abifitiye umwizero n'igishika
c'est grâce à votre action à votre détermination qui représente en fait l'engagement de votre vie que l'émergence du Burundi parmi les acteurs du développement et de l'intégration en Afrique a été possible. Monsieur le Président, vous représentez beaucoup d'espoir et je suis persuadé que cet espoir sera couronné d'une réalisation particulièrement positive pour votre peuple.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonanye kandi n'abanyeshure b'Abarundi biga mu mihinga itandukanye y'igihugu cya Maroc ivyabashimishije cyane kuko basaba bashimitse kubonana nawe kuvyo bamushikirije harimo kubura ibikoresho vy'imico kamana ndanga karanga ku Burundi hariya kugira ngo barate igihugu cy'u Burundi ugucererwa kw'Abarundi gushika ku ishure muri Maroc ibituma bamwe bahitamwo gukora ibibazo kandi batize barasaba kandi kongererezwa agafashanyo bourse umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yarabasavye gukora neza mu mashure bigenze neza batera iteka igihugu nk'uko vyama ku Barundi baraho muri Maroc acha abasaba ko ku munsi mukuru wa komine wa muba ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi k'umunani uko umwaka utashe ko abo bitokundira kuza mu gihugu burungika ubutumwa bwo kwifatanya n'abavuka komine kuri uwo munsi ubudasanzwe wo kwegerana no kuyaga ibijanye naho iterambere umurundi wese yataye uruzogi kuvyo bamusavye acabemerera ko hagiye kujaho umurwi uzorungikwa hariya mu gihugu ca Maroc uyage nabo barabire hamwe ibikenewe maze barabe icokorwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi aganutse ashitse mu gihugu yakiriwe bimwe bidasanzwe ariko acabanza kubwira abarundi biciye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru akari ku mutima
bwa mbere n'umunezero udasanzwe nk'abantu musanzwe muzi neza yuko kurongora abandi ari ikintu gitoroshe abantu murazi yuko barakiregutse baratandukanye n'ibikoko n'abantu bazi ubwenge n'abantu bakora ibyo bazi na cyane cyane yuko igihugu cyacu cyubuntu tuzatuzi iyo twavuye naho tugeze kandi ugashimi rero n'agashimi kahaheje katanzwe kugira ngo bashimire abarundi bose batangure ku mukuru w'igihugu uko rwo turakora twiteze imbere igihugu cyacu cyane cyane dufatiye ku maro n'umutekano ibintu twari twarabuze kuva tukiyose nayo kwikukira kandi bakadushimira ku ntambwe tugeze ko yo kunywana gusubiza hamwe bakora neza yuko kunywana kw'abarundi bidaca gusa mu majambo mbwa tubigaragaza no mu bikogo n'abantu baje baraba kuna barundi twese dusenyera ku mugozi umwe tukubaka igihugu mu buryo budasanzwe bya dukora abantu babikurikirana bakaraba nashaka kwagira yuko byo tumaze gushika ku mu bikorwa rusangi n'inzira irashe yo kunywanisha barundi kandi ikanywanisha barundi kandi iteze imbere n'igihugu ibi rero dukora ngamo cyacu ubu nashaka kwagira yuko muri Afrika tandi rikubira ku nicyo tumukwiye kumva neza yuko abarundi twe kwishima tukishimiriza iyo tubona ko abantu bari hanze batangazwa no kubona amashuri ibihumbi twubatse mu myaka indwi n'ibihumbi gisa mu myaka indwi tukubaka ibigo by'inkino tukubaka ibiro abarongozi bacu bakoreramo tukubaka ibigwati tukubaka amazi ya rusengo tukubaka ibitaro n'amavuriro mu bikorwa rusangi abandi bakubaka amasengero abandi bakubaka amakambi aho babumva isoda n'umuri polisi n'ibintu bidasanzwe ukwiye kumenya neza ko tahandi nahaba ari kubera muri Afurika atari mu Burundi gusa ikindi ni ikintu twiye kumva neza yuko cabaye inzira irashe yo gushimira abarundi bose na cyane cyane nk'uko twabivuze biciye ku mukuru w'igihugu rero iki nacyo twovuga kandi ugashimwe kaje kugira ngo mumenye neza yuko nawe tukaronse nitwifate yuko turi abantu bikirenga ari ibintu twaguyemo konye ni ibintu byakozwe na benshi cyane hari abarundi bitanze kugira ngo kano gashimwe kaboneke batakiriho hari n'abanyamahanga badufashije no vuga yuko nk'abadufashije kuronga amasezerano atandukanye ari ayamahoro ndetse yarusha n'amasezerano yo guhagarika intambara murazi kano gashimwe hari abantu bitanze cyane nk'umukuru w'igihugu yahoze ari umukuru wa Tanzania Julius Nyerere hakaba wahoze atwaye igihugu cya Afurika y'Epfo Mandela hakaba umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Kino Gihe Zuma hakaba na President Museveni wa Uganda n'abantu bagize uruhare rukomeye cyane baratwaraje amajoro menshi cyane aho banyacubahiro kugira ngo turonke amasezerano dufashe koronka intambwe nziza tugeze ko y'amahoro ndetse tukatuko turateza imbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi twavuga yuko anugashimwe rero mwumve neza nako tukaronse yuko rimwe na rimwe twakira ibyatanguwe na benshi ngo tukumva neza yuko ari igihe ageraho amakunga avuga ati harageze ko abarundi tubashimisha batwabwira yuko byo kubarakora ari ibintu bishima cyane n'amakungu rero kandi ugashimwe nk'uko twabivuze nejo kankoze ku mutima ngira umunezero udasanzwe naravuze yuko byamaye akanya kwiyumvira ibyo twaciyemo ari umubabaro mwinshi ari n'amagorwa menshi ariko nkavuga yuko ikintu cyose gifite igihe cyacu kikagira n'iherezo ryacu nimba twaraciye mu mubabaro harageze ko abarundi natwe tunezerwa uno munsi hamutambuka nawe ushika hasi ukumva yuko amakunga gushimye kurakora ibi rero novuga yuko ari akajyo keza kumva neza ko ibintu byahindutse mu gihugu cyacu Burundi tumenye ko twambaye kerezi kandi tukibungabunge tumenye ko cera n'izuzure kwanjanjwe impondo ne kwa
urakaramba kuvaho ku kibuga c'indege cya Bujumbura abarundi sinzi batonze ku mabarabara bamwakiranye urweza bakoma amashyi bahayagize indongonzi yabo kanatsinda siko byamye akataraza kari nyuma ubundi yavuze ngo na bado nziza kuva mu buto bwiwe bamwise komanda muri kaminuza bamwita komanda ubu ni komanda waba komanda ubu n'amakongo yamwise komanda impondo ne kwa urakaramba ubushimwe n'ikirenga te ndamuhaya impondo ne kwa urakaramba ibihugu byo ku isi birabumuha impondo ne kwa urakaramba mu Burundi wacu turabumuha impondo ne Pabura karamba intwaro nzitse muranga impondo ne pabura karamba ukenge nubwitonze bumuranga impondo ne pabura karamba nzitsa kuva mu buto bwiwe bamwise komanda muri kaminuza bamwita komanda ubu ni komanda waba komanda ubu n'amakongo yamwise komanda impondo ne pabura karamba Ivyo vyose ntivyizana amakungu araraba kabone ibikorwa ubuheruka kwigenekerezo rya 10 ruheshi yari yagendeye intara ya Cankuzo imisi ne yose iyi ntara ya Cankuzo niyo yabaye ya mbere mu kwiha ihangiro Vision 2020 ryo kuteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi kwiyubakira inyubakwa rusangi nk'amashuri mato mato nayisumbuye mbere na kaminuza amavuriro, amabarabara, umuyaga nkuba n'ibindi kugira muri ico kiringo cankuzo izo biri mu ntara zitanu za mbere mu iterambere mu Burundi. Ndetse iyo ntara ya cankuzo ikaba ari nayo yabaye iya mbere uko abenegihugu bitabiriye icese ivyikoreshwa yakaga karata ko kwivuriza ko kamu. Se Barundi rero akaba yarabonaniye muri komine cenda juru n'abaserukiye abavuka ntara n'abaharangurira imirimo kugira barabire hamwe aho bagejeje imigambi y'iterambere. Reka ivyo bayaze tubibwirwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Akaba hano muri komine cenda juru yashimye guhuza abaserukira abandi mu mvukira hamwe no mubarongoye imirimo mu ntara ya cankuzo. Kwari kugira ngo barabire hamwe rero ibijanye n'iterambere ry'intara, aho abanyacankuzo bamweretse yuko bafise ishaka ryo gukora rikomeye, ariko bakongera bagasaba yuko na leta yo bashigikira mu bitari bike nkuko yame bikora, haba mu migambi, mu gutekakanya imigambi, haba mu kubaronsa ibikoresho bimwe bimwe, cyane cyane nkugira ngo babandanye bubaka amashuri, amavuriro, ariko na cyane cyane no kubaka ibitaro baza batanguye byo muri komine Mishiha abanyagihugu bonyene biyumviye ko bokwiyubakira. Basubiye urasaba ibindi bikogwa by'iterambere cyane cyane nko gushira kaburimbo mu tubarabara turi ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo, hamwe no kubandanya bagira amabarabara ya kaburimbi cyane cyane ayova ku ntara ya cankuzo ateraja mu gihugu cya Tanzania hariyo ku gahumo n'ayaja mu makomine. Ikindi baravye n'ingene ku bintu bijanye n'ifungurwa biri mu ntara ya cankuzo, basabye gose yuko hoba umugambi ukomeye wo gutunganya imyaba mu myonga kugira ngo hagazugwe neza, habe n'umugambi ko gutegekanya ingene amazi ku mitumba yoza aregeranywa kugira ngo nayo nyine ashobora gukora mu kuvomera ibi, kugira ngo inzara ishobora kwibonekeza ishobore kugwanywa na cyane cyane muri ibi bihe biboneka ko habaye ihindagurika ry'ibihe, hanyuma bigatuma no ngaha mu ntara cankuzo umwimbo utaba mwinshi. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu rero yabashimiye, yabanje arabakeza yongera arabashimira ku kugene bitayeho umutekano n'ingene abanyacankuzo babanye mu butandukane bwabo, cyane cyane mu butandukane bw'imigambwe, aho yamenye yuko ngaha atangorane z'imigambwe ziriho abanyamigambwe babanye neza. Arasheza rero arabatera intege cyane cyane arabemera yuko ku byo leta ishoboye izogerageza kubatera kubaterera agacumu k'ubumwe, hanyuma yasabye kandi abanyentara yuko ibikorwa byinshi bo byiyumvira nk'abaho ntibagume bahanze amaso leta, ibyo bashobora kwikorera bavyikorere, cyane cyane abahimiriza kuri uwo mugambi wo kugira ngo mu ntara haboneke abashobora kugira uduhinguriro na duto dutwo two guhingura ibirimwa byo ngaha mu ntara cyangwa ibindi byose biboneka. Nyarucubara umukuru w'igihugu aho yarangije abasaba yuko ijya migambi umugambi wa leta wo kugwanya igiturire n'uwo kugira intwari bereye, umugambi wa leta w'umutekano, umugambi w'igihugu uraba kwigisha abanyagihugu gusubira gukunda no kubakundisha igihugu cyabo, bo bigira imigambi yabo abanyacankuzo bakayihurumbira kugira ngo amahoro n'iterambere bishobore kurama muri intara ya cankuzo.
Ku murwa mukuru w'intara ya cankuzo nyene harabereye inama yahuje baburamatari b'intara zose z'u Burundi, bavuganye ivyihimbazwa ry'imyaka 52 u Burundi bumaze bwikukiye, ishirwaho ry'amakomite ahuza bose y'umutekano hamwe n'ibindi.
Ubwa mbere barabiye hamwe intambwe bageze ko mu gushinga y'amakomite ahuriwemo na bose y'umutekano, aho basanze muri rusangi byifashe neza kuko ku mitumba nka yose yo mu gihugu ayo makomite amaze kujaho, hamwe mbere akaba amaze no kwerekana yuko yarakenewe cyane aha nk'akaroro kabonetse n'inko muri komine ya Rutovu, aho ubu inka ziba zibwe buca bagaca bamenya iyo ziri kandi ugasanga baciye bazifata ubwo nyene, ariko naho nyene habonetse ko hakirimwo ibibazo kumbure hakiriho n'ibikenewe, ni cyane cyane ko abantu bari muri ayo makomite baca bavuga ko bakeneye uburyo bwo guhanahana amakuru, hariho na hamwe hamwe ubudasa bw'abanyagihugu bategeza kuja muri ayo makomite butahari budakwiye, hanyuma bikaboneka nuko hakenewe ko basigurirwa cyane icyo bajejwe kugira ngo ntave hagira abitiranya amabanga umuntu akurikije uko itegeje kunshikira ngangirishira hayo makomite ribivuga ubwa kabiri barabiye hamwe imyiteguro yo guhimbaza imyaka 52 yimirije tuzoba duhimbaza imyaka 52 Burundi bwikukiye aha icagaragaye nuko mu makomine yose bariko baritegura guko uwo munsi mukuru uzobera mu makomine bariko baritegura haba mu bijanye ninge uwo munsi mukuru bazohimbaza ariko kandi no guheraheza no gutunganya neza ibikogwa bazokwerekana byaranguwe muri uwo mwaka muri iyo ntumbero bikagaragara rero yuko amakomine yose yamaze kuronka icazohaya icazokwerekana hanyuma baciye barabira hamwe utuntu n'utundi muri utwo tuntu n'utundi ivyo bahagaze ko cyane ni bibiri ubwa mbere hibonekeje yuko hariho ubwoba n'ibihuha kubijanye n'iturigwa ry'amasoko canke no gushaka kw'amasoko aha bakaba babonye yuko bikenewe ko naho nyene amasoko yose mu Burundi yoza araja kwa ayo makomite ahuriwe na bose yo kugira ngo abantu bakinge hakirikare ariko kandi bakarabira hamwe bakabona yuko hari igikenewe cuko abubatse n'ibiti n'imbaho hogeraho bahindura bagakoresha ibyuma canke bagakoresha amatafari ikindi mutuntu n'utundi habaye umwitwarariko nako kwabaye nk'ugukebura no gusaba ababuramatari cyane gose kugira ngo muri iyi minsi twimirije amatora bafashe cyane bakoranye na ba musitantere n'abakuru b'imitumba borohereze ibikogwa bikurikije amategeko by'imigambwe kugira ngo igihe cy'amatora kizogere abantu bavuga rumwe kizogere umutekano ari wose kandi kizogere abantu bafise ukwisanzura gukwiye mu bijanye na politiki
Sebarundi yarabonanye kandi n'abaserukiye abapolisi mu karere k'ubuseruko inama yabereye muri komine Kigamba bayaziki
umukuru w'igihugu kuva mu itariki 30 z'ukwezi kwa kane guheze yaratanguye ingendo ya magira zo gusanga abakozi ku kazi muri rusangi ubunaho warugusanga ku kazi abapolisi ku Kivi cyabo yahereye izo ngendo mu hagati mu karere ko hagati mu gihugu k'igipolisi ubu rero hari haramukiwe akarere ko mu buseruko no buryo umukuru w'igihugu abara afashe kugira ngo iruhande y'amaraporo amusanga mu biro agendere abapolisi ku Kivi aheze baganire nabo bamuganirire ingene bakora akazi n'ingorane bahurura nazo mu gukora ako kazi hanyuma bamuganirire n'imyitwarire ko y'ubuzima bwabo agaheza rera kaca afatiraho abaha impanuro z'ingene borangura akazi neza muri zo mpanuro ivyo yashimikiye ko mu ruru rugendo kwari gusubira kwibutsa abapolisi yuko abanyagihugu ari abakiriya b'ibikorwa by'abapolisi kandi nkuko mubizi ufise umukiriya mukorana uterezwa kwama witwararika yuko anezerezwa n'ivyo mukorera ivyo rero niyo mpanuro umukuru w'igihugu ahaye abapolisi izindi mpanuro zijanye no kuguhanya ivyo tuma abo banyagihugu nyene batanezerezwa n'akazi abapolisi bakora ariyo akaca afatira ku bintu bya discipline umupolisi aterezwa kwitwararika kugira akorere neza abanyagihugu ariko yanashimikiye cyane ku bintu byerekeye kugwanya ibiturire ibintu vya fraude bituma itunga ry'igihugu rigira ingorane bikabuza nuko igihugu kirangura imigambi y'abanyagihugu bose abakozi bose n'abapolisi barimo aranashimikira kuri ibi by'inzoga ziyayura umutwe zituma abanyagihugu babinyoye bazinyoye baca baburi ingufu zo gukora ibikorwa by'iterambere hanyuma n'amagara yabo akahasigara igihugu kikaba gihombye
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaruguruye icese muri komine Gisagara ipompa y'amazi hakoreshejwe umuyaga nkuba ayo mazi akaba akoreshwa n'imihanire ng'ibihumbi bibiri y'abenegihugu bari ku birometero bishika 58 Sebarundi yasabye iki abahejeje kuronka ayo mazi n'umuyaga nkuba.
Aya mazi nano matara mu bibunga bunga kuko bije kubafasha kugwanya ubukene kandi kari umushinge w'iterambere nga mu ntara yanyu ya Cankuzo no muri komine yanyu ya Gisagara.
Muri urwo rugendo kandi yarifadikanije n'abene gihugu b'imihinga itandukanye mu ntara ya Cankuzo aho bakora ibikorwa by'iterambere. Aha twovuga aho bariko bubaka ibiro vya komine Cankuzo, ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru ku musozi Murore muri komine Gisagara, bubaka ishure n'ahandi n'ahandi. Abatishoboye bararonkejwe ifashanyo igizwe n'umuceri imiryango igera ku 188 muri komine Cendajuru, amajanindwi muri komine Gisagara, 150 muri komine Cankuzo, hamwe n'imiryango 896 muri komine Kigamba. N'amashure 3 ya mbere mu ntara ya Cankuzo muri konkuru y'umwaka uheze yarabarungikiye ibirato. Ningaha turangirije ikiganiro. Imana iziga mu Burundi n'Abarundi naho ubutaha urakoze.
Iwe number 1 mu bakotsi imbonone kwa urakamba. Ndabakora kankabane bwa